Yes, reka tubaramutse bakunzi mudukurikira aho muri mwese bari mu Burundi n'abari mu Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, South Sudan naho hafi mu bindi bihugu byose duhana imbibe. Turabaye kazi na karibu rero. Mu biganiro bidasanzwe tubatunganiriza. Tumaze iminsi tubaha amakuru avugwa muri politike aho twagarutse cyane mu bihangange bitatu mu butegetsi bw'u Burundi, Commissaire Désiré w'amahoro, Alengiyome Bunyoni na Innocent Museremu. Byarangiye bibaye ko mwavyumvise. Reka ngaruke inyuma gatoya ndabibutse ko habaye gusopa ku rugo rwa General Bunyoni kuva aho bibereye bakamusopa yaraburiwe irengero. Leta ejo yaratangaje yuko atakihari. Ibi murabizi kandi bariko baramurondera. Mu ijambo rimwe yarahunze kandi ahungiye ntihazwi. Turacarindiye rero yuko havugwa. Narababwiye yuko hari amakuru y'ibinyegezwa nzobabwira ntegeze kuza ndabaha. Aho ndabasaba ko mugumana nanje kugira ngo ndababwire vya bintu mamutazi. Leta y'u Burundi yamaze gutangaza yuko Innocent Museremu wewe yidegembya, ariko nkuko twababwiye Désiré w'amahoro wewe yarakiri mu iperereza agisambishwa. Amakuru ageze kuri umwanya rero nuko Désiré w'amahoro uyu munsi turiko turavugana agiye kurara muri prison centrale do Mpimba umunsi ugira kabiri. Muratubabarira umunsi nitwarusa umwanya wo kubabwira neza kuko hari amakuru ayuzuzanya twari tukibatohoreza. Uyu munsi Commissaire Désiré w'amahoro umwe mu bantu bavugwa ko amabi menshi cyane ngaha mu Burundi araye ijoro rya kabiri mu Mpimba. Ubu tuvugana muri uyu mwanya igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kane uyu mwaka w'2023. Biragoye kumva neza ko umuntu nka Désiré w'amahoro yoba ari muri prison centrale do Mpimba kumusaga hahandi hafungirwa abagizi ba nabi, hamwe hapfungirwa abageze ubugizi bwa nabi wanashaka ari bamwe bamwe n'aba innocent people ari abantu bera ataco bagirizwa banakoze. Hari abapfungwa n'abasenere bazira gusa ibyumviro vyabo. Hari na benshi bafungiweyo bamaze iminyororo yabo ariko n'ubu bakiri mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ibi rero sagaseshwa rumuri kubera ko sije ndabivuga je nyene haba n'ubutegetsi buhari uyu munsi bwa CNDD-FDD bwa CNDD-FDD buravuga yuko hari abantu bapfunzwe bari muri prison bidakurikije amategeko, abamaze iminyororo, abataraburana n'abazira ubusa nk'abazira igitoke, abo bose bariyo. Murumva yuko ibintu bitameze neza. Rero ngarutse kuri Commissaire Désiré w'amahoro kubera ikise ni kubera yuko igihe twatangaza amakuru tukabwira yuko bariko barabazwa bamwe mwarahariye ngo yasibyo, ariko iyo leta iteye intambwe ikavuga ati ibi bintu nivyo, abeshi muca mwumva yuko amakuru yabayeyo. Ubu rero amaze kugera mwibuye ntawuzi hazo mara indwi imwe cyangwa indwi zibiri, ariko wumve ko ubu ari yari. Ikintu ngomba kuvuga ni iki rero, narabwiye ko ari amakuru tukibatohoreza tugomba kubaha atcyoroye neza kubijanye nihunga ryare ngiyome Bunyoni. Nimba yahungi yarahunza agahungira muri Tanzania canke nimba araha mu Burundi, abantu benshi bategereza kubimenya kandi barabitegereje kandi baranabidusaba, ariko tuba dushaka kugira ngo tubahe amakuru amwe atari ko ivumbi atohoje neza. Uyu munsi Alengiyome Bunyoni ashobora kuba ari ahantu yinyegeje aho mukabwete ahantu ngaho aho mu gipangu cy'umuntu ngaho nyene wanashaka ari ibikekwa ahakekwa mugabo kubera ko yaba ari amakuru y'ibanga tutaramenya natwe ndashobora kuyemeza neza. Aya namakuru yibanze se makuru tuba dufite ibyemezo neza, mugomba urumva ko ari amakuru tugerageza kubegeraniriza nka twebwe nkuko turaba abene gihugu nkamwe tukageraho mutagera hanyuma tukabaha amakuru. Arengiyome Bunyoni rero nkuko twababwiye yuko ngo ari uruyeri rw'ubutegetsi kugira ngo basamaze abantu, biravugwa neza ko ari ngaha mu Burundi aha mu gihugu cy'u Burundi gushika isaha n'umunota ntararenga imbibe. Ejo twababwiye ko ari amakuru tugitohoza, ariko Bunyoni ntararenga imbibe aracyari mu Burundi. Kumbole ntawe zicyarindiriye, kumbole ntawe uzi ko ari imwe twababwira nimba ari kumayeri yiwe kugira ngo yibagize abantu yibagize ubutegetsi nimba ari yari gubutegetsi twarabwiye kwa makuru tukibatoreza neza tuzobaha ukuri kwose nitwamara kumenya ibije imbere ariko ari ngome bunyoni aracari ngaha mu Burundi Desire Uwamahoro ari mu mpimba izi nizo nkuru zibiri ziri kwisonga Inosa Musalem utuvugana ari mu gihugu ari degembya amagaba acungishijwe ijisho murumva ko muri politiki ibintu biguma bihindagurika reka nshengaruka inyuma gatoya ku banye politiki bakunda kwigira akagarama ruganda kwigira mabuye nshengaruka ku ndabahutuma ndabereje ku ibintu bihindagurika uko biri kose nubwo warara mu mpimba rimwe uba wayinjiyemo nubwo kubutwa inkoni imwe uba wariye inkoni icyo mvuga muracumva uraye inzara umunsi umwe wiraye imisi ibiri bujya mwese bamwaraye inzara rero hano bavuze ngo ngisinzi sakaye muravyumva ko nta muntu adashobora gushikirwa n'umwe ashobora kudashobora kunyagirwa ibi ntitubivuga ngo nuko twishimiye iba byashikiye abantu bantu oya ariko ni ubutumwa kubategetsi bamwe bamwe batazi yuko ibintu bihinduka kubategetsi bigira kagarama ruganda uyu munsi bahawe amabanga bashabona yuko amabanga bahawe babaye isi inzu y'amabuye hahantu batazohava ubutegetsi burahinduka kandi ubutegetsi buguhindusa buguhinduka nabi mushamubibonera kuri Desire Uwamahoro uyu munsi ya umutegetsi nk'uwo uyu munsi numwe muri beshi bamaze gushimirwa mu buryo bakajanwa muri prison bakajanwa mu mpimba mu buryo nk'ubu bushora kubira ikigwa abandi bantu ubutumwa rwo kubategetsi nuko mwomenye yuko ibintu bihinduka nimba uri umutegetsi baguhaye u post ahantu runaka reka gufata nabi abo mudahuje ivyumviro reka gutoteza abo mutavuga rumwe wisunze yuko wewe ho hantu uri baguhaye poster isaba kubatoteza nta poster isaba gutoteza abantu ihari niyo ukora mwiperereza urashaka guperereza wafata inyanka mugabe canke aba FNL abasenere ukamenya ukuntu bafata ukabafata neza kubatoteza kubanyuruza kubica kubafungira ubusa kubanyaga ibyabo ibi ntateka bitanga abagiye mu rugo kwa Bunyoni kwa General Bunyoni kumusopa ndababwiza ukuri baramwivye bya bintu by'agaciro byose umwese atore ibyo ashaka ibintu yavunikiye yamawese y'inzahabu byose bagiye batoramo kimwe kimwe bakeneye bishikiriza camwibaza rero nimba bigeze ahantu baje gusopa General Bunyoni hanyuma bya bintu biri mu nziwe bakabyishikiriza umunsi nawe baje gusopa utakiri mwayo mabanga bakugirira nk'ivyo bariko baragirira Bunyoni ubona bizokunezera nagira dukuye kugwana urugamba rutuma tutinjira muri esheke nk'iyo tutagera aho hantu Bunyoni yageze gushika nahagera ku ntambwe kubaza kumusopa bagasiga bamwonyuguje hariho abategetsi baba abategetsi hanyuma barangiza ubu ibiringo byabo amateka akaba yanditse ugasanga bafise ukubaho kwabo aha turabona bariho ngaha ba president ex president du Burundi Domitien Ndayizeye bantu bantunganya Silvestre abandi barashengeye mugabo murazi ko nabashengeye ubu turacabahiteka ryabo turacabubaha nk'aba turongoye bidakuyeho ko ariho nabandi barongoye Burundi nabi babaye abagwagahinga bakagenda bakagwiyo iyo mugahinga bakagwayo bakanka kubatahana n'ibiziga kubera ubukozi bw'ikibi bwabo nimbuzi yuko nawe umunsi ro uvise amabanga wagiriwe ubuntu n'Imana watewe iteka ukaba uri indongozi y'abandi bantu so kuvuga ko ari ukuri mwiza canke wagororotse cyangwa ufise ibyo usumbije abandi bantu uva maraso nkayo bava uri murundi nkabo ibintu bizoguhindukira ko nawe ibaze gihe ibi ubutunzi bwa Bunyoni bwo tangira gukogwa ko nk'ibi bintu byabaye umukobwa wiwe ngo imodoka yararimwo ngo barayitwaye numve je bakirondeza ntari bazahiri imodoka y'umukobwa wa Bunyoni
kwakateje umushoferi ayicaye mu bacagenda bayijanye nayibonye ku rubuga gumunye politike umwe avuga yuko imodoka y'umukobwa Bunyoni yagiye ukumva abana ba Bunyoni ngo ntibakije ku ishuri bugaraniye mu nzu abana ba General Bunyoni General ni umuntu wo kubaho witeka mbugo ibaze kugira ahantu bagusuzugura n'abana ba Bunyoni baje ku ishuri ibintu bikubuze babiri kigwa kugira ngo abataragwa muri yerere ntibaze bayigwemo kuko kumbure abantu bagwa muri yerere kubera ko batize batize wewe ronda gusaba yuko utozo wa muyikosa utogwa mu ingorane uyisimbe mu kuyisimba uyubahe uyubahirize nuko murakoze ndabashimiye mwe twabanye yari inkebuzo ariko kandi ndababwira yuko uyu munsi hari umuntu ariko aribwa n'ibihere mu mpimba kandi nawe yamarungika yabandi abatarungitse mu mpimba n'abakarungika hariya munsi yivu uyu munsi bere bikubira mujya bikubira mu numagura kandi mu mpimba ntanu namwe atari ibihere ntibaza guhende no muri amakartie bita ngo ni tingitingi ngo ni prevening ngo ni muri hamwe mu bategetsi ibihere biriyo birarabira kujya uko bigenda kose Desire Uwamahoro rero umunsi bihere bikubira mujya namwe mwumve kubera biri kubira mujya uyu munsi atajyamye hamwe y'amajyama reka bicebere ikigwa rero abandi bantu Jesse Neville ngo ndanezerewe mugabo wumve ko nawe nubakora nabi bazo kujana nayo nawe bikakujya canke ukabantu kiri kwisi ubutunzi bwawe bakabutora iga abategetsi ba CDFDD bari ku baronona ibintu imwe na rimwe usanga igihe utazo bakiri ku butegetsi uzosanga ibintu byabo biko biranyagwa biriko birashikwa mu sinzi bibanye na marita zo bahari ingingo izofata mugabo ari abantu usanga bariza ku butunzi burenze hamwe ugasanga igihe utazo bakihari intaya imaze gufata ijambo ibyo bintu bizokwegukira nka leta canke bigafatwa canke ibyo banyaze bigasubizwa bene byo sinzi ariko mugabo ibyo bintu iyo twabiharura tukabishyira mu mutwe no mu bwonko tuba tugira amakosa make ikibwiwa n'icyumva navuga simvura